darling, touch my soul. Veleng shawe luvalo. Wange tandange nanto. Gelo siyami upila. Gelo shale nami. Utando lwamdale. Lubanzi lujulile. Mfizu kritin tukzok pila nawe. Itembe lwamdale. Liyopele lagube. Injabulo yantukzonke my sweet darling. Sandwa same. Oh summer love. Oh summer love. Bambolwa me. Oh summer love. Oh summer love. Sandwa same. Oh summer love. Oh summer love. Bambolwa me. Oh summer love. Oh summer love.
Senghamba ma kilometer mino. Senghamba ma kilometer mino. FC gabeng sulang funa wena. Pela weni mfutu malo yami yemyo. Imezo yami yakhuluma masibukana. Ivelithi talisondela ngithi manga. Ufika empileni yami langa lisahwalala. Buka manje sekuyakanya kuyaqhakaza. Mamele inhliziyo yami darling, ngoba nginawo amaningi. Laleli inhliziyo yami darling, ngoba nginawo amaningi. Yanginawo amaningi nje. Anginawo amaningi. Yanginawo amaningi nje. Anginawo amaningi.
Uthando lwamdale. Lubanzi lujulile. Ngifisa ukuchitha iy'nsuku zokuphila nawe. Ithemba lamdale liyophelela kuwe. Injabulo yansuku zonke my sweet darling. Sandwa same. Oh summer love. Oh summer love. Bambolwa me. Oh summer love. Oh summer love. Sandwa same. Oh summer love. Oh summer love. Bambolwa me. Oh summer love. Oh summer love. Sandwa same. Oh summer love. Oh summer love. Bambolwa me. Oh summer love. Oh summer love.